after having like a few startups, kufanele ngiphume la ngithi ngibhude noShaka.
Okay. And as a person, ungachaza ukuthi umuntu onjani?
As a person, ngathi yeah, I'm adventurous. I'm also fun loving. Ngiyathanda ukuzama izinto ezintsha ngaso sonke isikhathi.
Yeah. Ouch. Uyilo muntu after inhliziyo yami.